e te iwi e te hunga whakarongo nau mai hoki mai ki tō reo irirangi Māori. He waiatahau kei taku ringa ko te waiatahau nei, ko Kalega na Rob Ruha. Nā mātou te maringa nui te whakapāho tuatahi, tēnei waiata ki a koutou. Nā reira, are taringa mai, anei a Rob e hoki atu ana ki te hau kāinga, ki te pūtake o te ao, ki te tai rāwhiti. Whakarongo mai e te iwi anei a Kalega i runga i tō reo irirangi Māori.
Sing, oh, Kalega, sing, Kalega.